Yet my way films company limited pictures presentation ukilipenda introduction utangulizi mwanzo mwanzo basi ndugu ranko anti bibile comes you misaikani aje rieta mwanzo mwanzo kama kawaida hawa ni wana Vegas na wana mie new pictures presentation nyuma mike ni wako radi